Zakhe ndinifundele ke ngoba lithini eliphepha. Ithi ke lento ilisteria esona sifo sakhe sasikhulu. I-World Health Organization ikholelwa ekubeni ilisteriosis sesona sifo esikwezi rekhodiweyo esakhe sangqwelerha abona bantu baninzi eMzantsi Afrika. Uthenda ntona lo gama xa kuthiwa ungqwelerhekile ngumntu ogulayo. Ukungqwelerha kuthiwa utheni? Uyagula, okay? Sele sichaphazele abantu abangamakhulu asixhenxe anamashumi amahlanu. Xa sisithi amakhulu asixhenxe anamashumi amahlanu, lithini lo nani? Banolaziyo ba lithini lo nani? Simamkele lithini lo nani?
Lithimisi amakhulu, lithi 750.
Lithini?
750.
Ngabantu abatheni aba bayi
750?
Bakhuliswa yintoni?
Listeriosis.
Yintoni? Magulu bane-listeriosis abo bantu, okay? I-listeriosis sisifo esinobungozi kakhulu, kodwa sinokuthintelwa. Sibangelwa yintsholongwane efunyanwa emhlabeni, emanzini, nakwilindle lezilwanyana. Yintoni ilindle? Yintoni ilindle, bhuti? Khayicingele ilindle lezilwanyana. Inoba yintoni isithandwa sam? Bubulongwe. Okay, lilindle elo lantoni? Lenkomo. Uba sithetha ngelindle lenkuku, sithi yintoni? Ilindle lenkuku, sithi yintoni lathi? Ngicinge ilindle lenkuku kuthiwa yintoni? Kuthiwa yhuzu, ungakulingwa inyathele lo. Lo dead, very good. Okay, ilindle lebhokhwe, sithi yintoni ilindle lebhokhwe? Sithi yintoni?
Yinqaba.
Okay, so kuthiwa la ntsholongwane iyafumaneka nakwilindle lezilwanyana. Imveliso ezivela kwizilwanyana, inyama kunye nobisi, iziqhamo kunye nemifuno nazo ziyakwazi ukuthwala le ntsholongwane, ziyisasaze. Khanindixeleleni ke, umntu obendimamele, kuthiwa ingafumaneka phi le ntsholongwane. Umntu obemamele makandixelele, sithando sam, sundiyesimema, ndiyakubona ulapha phambi kwam.